Ama ukulangazelela kwabo baba.
Sabontate.
Kwabo baba.
Ikhathi sibetha kimi.
Uza uququzelwa ngukuthi